yabɔ ɛne nedere ayɛfoɔ yi ase ɛberɛ mu yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛ mu wɔn a yɛbɛto wɔ mu wɔ ha ɛyɛ braman kɔntoma asafo ɛmu mpanimfoɔ brama kɔntoma asafo mu mpanimfoɔ no wɔ ha yɛsɛ sɛ ɛdɛs mo sɔre na dɔm yi ɛfrɛ ne kɛseɛ ɛnkyerɛ sɛ wɔate wɔ mu ayɛfoɔ yi wɔ ha brama kɔntoma ɛdɛs wɔ ha no a aha mobɛka ne mu mpanimfoɔ no ama ayɛfoɔ yi ɛtumi ayɛ no wɔdan ntiɛ ne mɛ yɛwɔ ha no ɛneɛ na ɔbaa no nso so a ɔmo nso so yɛakɔkye no ayɛfoɔ no ɔno nso ne busuafoɔ ne maame ne papa ɔbaa no maame ne papa ɛso sɔre na ɔmo nso yɛaka ne ne kɛseɛ ɛso da mo mu ɛno yɛ aseda sɛ ɔmama kwan ɛde ne ba no aha maame ne papa ɔbaa no maame ne papa ɔmo yɛde ne ma ɔmo aha yɛda mo ase paa nyame ɛnhyira mo afei ɛna yɛ nnuaba apɔsa ne yaw aka nso afiri mu a ne mbɛma yɛ adum adum ɔno nso wɔ ha nom a wosonsɔreɛ na ɛmfa yɛne kɛseɛ ma mako aba mmarima kɔtoma kyɛtoɔ a aha yɛda mo ase mo nso yɛnam ase sɛ mo ma mɔfɛ aba yɛsane nso wɔ sɛne ban nso so wɔ kyɛkyi mu a ɛnɛ ɔno nso de dom hwehwɛm ɛbɛtae kɔafoɔ no nso akyi ama program yi afɛfɛɛfɛ brama kɔtoma sɛne ban mosɔreɛ na mo nso yɛmfa yɛne kɛseɛ ma mako aba ɛdeɛ sɛ wɔ sɛne aha mo nso yɛda mo ase ɛsane ma mako aba sɛnnɛ wode wɔdɔ aba bɛbɔ wɔdɔ mu yɛnnua ba yaw baabi a wɔyɛ adwuma ɛyɛ baron health care ɔmo nso wɔ ha mo nso mosɔreɛ yaw adwuma yɛfoɔ no na mo nso yɛmfa yɛne kɛseɛ ma mako aba aha mo nso ɔhaa yɛsɛ sɛne awurade yɛnhyira mo paa ɔmo nso wɔ ha photographer no ha yɛne wɔ ne ti nafei wo video sɔ no ne ti wotwa so na wɔatwa na yɛwokɔ a ɔmo sɛ ɔmo nyinaa nso bae ɔba no nso adwumayɛfoɔ yɛkɔfa no nti titi ne hospitalfoɔ nso ɔmo wɔ ha mo nso mo nso deɛ yɛmfa yɛne kɛseɛ ma mako aba ɔba no adwumayɛfoɔ anim aba ani so wɔ akyire ba ɛne yɛsɛ wɔ sɛ aha gye die sɛ dodoɔ no wɔ akyire a ɛnkyɛ ɔmo nso bɛduru ha no ɛneɛ yɛnnua yɛ ɔmo nso bɔ namfoɔ a ɔmo di n'akyi sɛ yɛbɛhwɛ na yɛagye ayɛfoɔ ama yaw ɛti bɛrima no ɛnamfoɔ a ɔmo nso bɛgya na mowɔ ha mo nso nso deɛ na yɛmfa yɛne kɛseɛ ma mako aba ɔmo deɛ wɔ akyire hɔ no ɛne sɛ wɔ sɛ aha bɛrima busuafoɔ ɛyɛ ne namfoɔ no nso ɛna ɛwɔ akyire hɔ ɛneɛ na yɛnnua baa pɔhyɛ so wɔ namfoɔ mo nso mo nso deɛ na mo nso yɛka ni ɛma mo ɛnamfoɔ mba yɛ ɔmo nso deɛ wɔ akyire hɔ bɛgya ɔmo sa no awurade hyɛ mo daa aha mo nso yɛda mo ase sɛ wode wɔdɔ abɛbɔ wɔ dom afei nso ɛyɛ all students a ɛwɔ adus 2004 batch no mo nso wɔ ha nom a ebimo aduru ha nom a mo nsɔre adus aha ebimo wɔ ha nom a eti deɛ sɛ ɔmo nam kwan mu a ɔmo nso ɛreba ɛdeɛ na 2007 batch so a mo nso wɔyɛ all students a mowɔ sidas mo nso wɔ ha nom a mo nsɔre ɛdeɛ ka ani ɛma no ɛne sɛ mo nso anya nnuro ha mo duru ha nom a ɔmo yɛ bɛti afei yɛnya ɔmo ɛnkyerɛ saa nso na University of Ghana Lagos all students mo nso maduru ha nom a mo nso mosɔreɛ na yɛka nnuma ho ɔmo nso wɔ akyire ɛreba bi wɔ ha nom woka nnuma ho mo akyerɛ hɔ ok awurade nhyira mo nsɛm so de ɔdɔ abɛbɔ ɔdɔm afei nso kenya asefoɔ nso kidas ɔmo nso wɔ ha nom a ɛyɛ all students no kidas mo nso wɔ ha mo nsɔreɛ na yɛka nnuma ho ɔmo nso nie ame no moka nnuma no ɔmo nso wɔ akyire hɔ awurade nhyira mo ɛna saa nso na fɔmena nso ɛfoɔ nso wɔ ha nom a fɔmena all students nso wɔ ha aha ɔmo nso nie moka nnuma no yɛda mo ase sɛ mo nso de ɔdɔ abɛbɔ ɔdɔm dwumadie no ɛrekɔ so no ɛsrɛ no nso obi aba ɛsɛ sɛ yɛda no di ma mansan a yɛhyɛ mu ano nyinaa yɛhu no a yɛsrɛ sɛ mo yɛnnua bɛma ebeneza na afei wɔmfa ɛdi no mmerɛ yɛn na yɛnna nipakorɔ no adi no a yɛankɔkɔ yɛnnua bɛma yaw soboɔ wɔ baabiara so ɛneɛ na yɛbɛba ɛsoro ha no na yɛda yɛmpanimfoɔ so a ɛnɛ yɛne mo bɛdi dwumadie ama adi mu na awie pɛyɛ ɛwɔ kristo anim no so yɛbɛda wɔ mo nso adi ne a mekasa yi edi ne bɛn ata ɔsɛe ɛyɛ ne dwumadie ɛna medi no moka nnema me aha afei mekɔ etiɛ wɔ nom a asɔpanin george asumadu ɛda ɛnso yɛ brɛma kɔntoma asafo mu mpanimfoɔ before. And I'm sorry, near came in the Sepa, and I'm at the Papa. Listen, say, aha, or no so, and then to a day, or no other party ever found so, there was Sunny Empire. It kind of accessible to them for coming home with Sunny to a demo, now money every day, every pay on the net, or penny, and I'm a betting every more. After the water, I'm a bar, I'm over ya. Miamiyoko asopeni atu kwani kwaku atu kwani ela enso basore ya kemi amamo ese sene aha ela so ela ne obekin kain presema osofu betina so no de tufumi na ete amanye afei mesai ekko ete hona enso yesai ekko yesofu a onso ne ne wahano ansana osofu atima batu enso eba benino a ene onso yesen eja kwano yena yesofu Daniel J. Bafo Junior, also for Ella and Ned, a Radifan ever found so good with Slap or his way. Also for Sunday, you mean one of our yes, he said, aha, and Ned, also for so able to make tears from home. Ah, oh, Betty, I went to a tea, let me help you pay it at the Amani. Samso, Ella, me, I'm papa, and so, and then you're doing it here, I said, also for back. And so, when you saw for back, and one, I saw for one, Ella. About to my team, or so for Philip, or Poku, Ajiman, or also, and then, or Babisa, or really a company which has also for me, and Papa. Me, Papa, was see, or Poku, aha, look at you there. Aha, me, Papa, Philip, I was see, or Poku, or no, and I'm there, and Radi, and Fanso, also, and Tafo, and Papa, and no, I want Tafo, and Aviana, they just see the other one. Enter Junior so a better so enter bra. Often so, Jenny, so far, a friend of Colonel, then the Becca said, Mimi, that you don't find, aha, you're so far, you don't find, Ama, or so far, Yakum, ever seen a nino, ah, and then I flew away, I flew in Catua, or so far, I get ever Hanuma, and just how you remember to my district pastor. There is some of you with enough, or your bantaman, your profana, and ever now yet, but that's all a permanent to my district pastor, or so for Kofi Ajiman, Badu, or so for us, or the academic say, I'm on a papa, let's say, or so for us, or a net, or a becassa, at the Achaye, and what we are, never be deemed. Then we are sent to soon and net, also, everyone you peace, and you never to be our poet, mamma. Thank you.
Sleep. Kuruto kwa mwini kanyi Tidu miyasa chichemu Enayi akopi Nesiyama iti wa jase Ondo nye Ondo mwa abotitre Nye nye Ondo nye ahoya Ondo nye ahotire Emi ma ni hoso Enya ni hodye Emi fata And she said, the woman, and far money and shed you. And in India, and Tenemo. Now, any prayer, any chip, redressing you. Amen.
Sa
ɛwɔ ɛnɛ akwanya a yɛnya no ɔtumfoɔ nyankopɔn anim a na wotwere ne bɛbɛɛbɛ ɛyɛ ɔsɔfo bi ba wɔadin sɛde yɛhyia mu hɛ sawse gye so sɛde na ɔmo ayɛ dɛm hɔ no meka nware a asɛ ɔsɔfo ne haw maame sɔfo a wife ɛyɛ madansini asoma meke ɛfie bɛyɛ mmiɛnsa ni ɛna abrante bi sɛ ɔsɔfo wonya wɔma wɔ bi a mesrɛ w a ka ne ho asɛm na menware ma mu sɛ ɛwurade meda ase pɔhyɛ a ɛhɔ a na pɔhyɛ a mene ba me tim ankyɛ na mefrɛ no maame sɔfo me wife madansini mene pɔhyɛ a ka sa ayaama na ɔnya kuna ɔpɛ matenaa sɛ asɛ ɛgyetiri de ɔsɔfo meda w ase ɛtwɛn awurade ɛtwɛn foforɔ nti pɔhyɛ a wopɛ ɔte da bi ɔsɔfo mepɛ nam so wɔyɛ adeɛ wɔasua moma wɔnim de rafrafra na ɔnɔyɛ bad watena ɔ so wɔmpɛ ɔtwɛn awurade atrounders ɔnya deɛ ɔhwehwɛ nti nɛ mama maame sɔfo de report pae sɛ ɛnɛ w'ani agye yie papaapa san sɛ wɔn nsa ka wakoma so adeɛ secretary certificate na wateateateate no ɛnɛ so bɛte wodeɛ nyankopɔn asɛ ansɛ nya wo ɛnɛ bɛhwɛ na sɛ ɔso bɛsa wodeɛ ɛfiri sɛ pasagye baafoɔ time mɛmɛ time mfie nnan ni da bia ɔde ani bia fie ne amamafoɔ certificate saa ɔfie ne de saa ɛnɛ so so ane fie ne wodeɛ no ma ho nyankopɔn ase na mensyɛ yɛ daa preparing for change preparing for change ahosiesie a wosiesie ama nsakraeɛ na ahyɛ aseɛ nnɛ ahosiesie a wosiesie ama nsakraeɛ no ahyɛ aseɛ nnɛ na ɛda kenka ama yɛ 10 special cardinal points 10 special cardinal points nneɛma maakomaako du a yɛde hyɛ yɛsom yɛ ase number 1 ɔdɔ wɔ abodokyerɛ ne yɛm yɛ ɔdɔ nyɛ ahoɔyɛ a ɔdɔ nyɛ ahokyerɛ mema ne ho so ɛnyɛ ne ho deɛ ɛmfata ɛnhwɛ deɛ ɛyɛ ɔno nko ara ne de ne bonha no ɛmfa bɔne ɛnhyɛ ne yɛm n'ani nye nea ɛntene ho n'ani nye nea ɛntene ho na ɛne nokorɛ anigye amen ɛnya pa yɛde wase asɛm wei ɛkɔma me ɛkɔma me ne bɛteɛfoɔ nyinaa ne ɛdensi onua michael ɛne pɔhyia so na nkra sɛ woasɛm paa ɛdi nkan ɛwɔ abrabɔ ne asetena mu marriage preparing for marriage nsakyerɛ kɛseɛ baako paa ɛbɔ wɔ nipa asetena mu ɛyɛ berɛ a onipa no ɛware anaa ɛberɛ a ɔware ɛti ɛnɛ onua michael sister pɔhyia nsakyerɛ kɛseɛ paa ɛbɛbɔ wɔ abrɛ abɔ mu ɛyɛ firi nnɛ ɛkɔe nsakyerɛ a ɛso paa nsakyerɛ a ɛso paa change change a ɛyɛ great ɛwɔ nipa abrɛ abɔ mu sɛ wɔ nipa ɛbɛware of course not everyone get married nobody na nipa nyinaa na bɛnya awadeɛ after all jesus christ our greatest example never married ɛgyina nipa nyinaa ɛna ɛbɛware ɛsiane sɛ yesu kristo ɔno ne yɛkanifoɔ twɛsofoɔ kɛseɛ no ɔmpo wɔamare ahosiesie a ɛde kɔ awadeɛ mu no yɛ ankasa ɛhyɛ aseɛ firi ankasa preparation for marriage ɛhyɛ aseɛ firi self ankasa mani afi ankasa meyɛ mature ankasa mewɔ biribi mewɔ dan ɛhyɛ aseɛ firi ankasa nti ɛntoa kɔpem deɛ ɛturu deɛ ɛturu yi no na a lot of questions akɔ so wɔ adwene no mu na answers aba ama abɛpie deɛ ayɛ yi na mema yɛ nte aseɛ daa ayɔnkofa hyehyɛ a obɔdi kane paa ayɔnkofa hyehyɛ a obɔdi first ɛyɛ married awadeɛ nti nyɛ mama sɛ moses no aka ho asɛm ɛwɔ genesis dimmienu gyigyɛmu abionu 9 de sɛ nti na ɔbarima bɛgya nagya ne ne na hɔ na ɔde ne ho akɔbata ne yere nko ara ho na wɔnya so nyɛ bɛɛ no bio na ɔbaa no ayɛ honam korɔ the sanity, yes, Christo, but his answer was what can you? Matthew, as a party don't crown, it's a moon noon. But so about the other in a hall, you are the walk of home, the hearing comb. Now, on Banu, I am on a crop. Yes, you kind, but says in so, oh, medical, ah, some crown, ah. That's just a fool, it didn't know to the one that's about Paul Cammy. Paul Cammy, every day, papa, 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 but that I got in a hall. Now, in the walk of what I need, good. Now, Banu, I am on a crop. It's never what I said. Yes, Christo, the first appearance. Or shall I say the first public gathering? Oh, Shadi Paku, oh, Kobetum, and then Mamma Sodi Kako, I for Jassi, Kahano Hai, and then Mamma. Now, as a way, no, the baby is awful, the Panama property, not in Jassi Papa. Now, soon, I will put a break on an emerald near Tinamasi, Kakra, 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 Sako Tessue, Sofu, not in Jassi. It is an Anya or some Pokus Watiasia or Baba Jalin in a hall. There was a mark of what I know can you home, no more no iron and crawl. A few for 1 year of a chassis. Ukraine, Mammy, and the Sina, and then Aka or Go. Anyone must have a friend like I as a wife from Japan with the local hospital. And I said, oh, my little wife, you could do Kubuaba. Anyone must say, and then, Nepana Nabrao in the life. Almost 99% of the Korsia. And my name, how? Sans a Babu, Nakanisa. As a Babu, I can't say, and I'm going to take a Jay White. He did white and Waka, Adventist Home, page 256. Adventist Home, page 256. Ansana Oba. Ansana Oba. And then I quote Ellen Jay White book. Ansana or baby, ever won the bar. Ansana or baby, ever won the bar. The matter in go to. But see, said why share the muscle. Now we have person in Kumina. Now we need a hotel. Now they say we are the India. Say, I supply a good way. Tell you our friend. Oba won on the moon. I don't think my na alpha, I will subi num. I will swap me no man. And to me, ever one need one is good. Then, quotation close from Ellen G. White. But say, so Obama, General Musso, and General Conosso, not a near day when you have a chair, now come a day now, or Pentoqua, now Sumi will Musso, or Sumo, the battle fast as soon. It's a bad day, said the battle to make one yard will be soon with him. And Mama is a little of bar. Now we can say now for our young. Now put ourselves to Bernie and ya. Who develops to Panama or bar? No, the baby. You bring your arm robbers, no more moon, cocaine, no more moon, and the rain, never go away. And then Mama, send me no son, no more woman. Not a mobile good if you are saying, if you are saying, hey, and that I don't go far, ye, papa. And then the two and a mom say, and then the four, our dear moon, Sawyer Ba, Sawyer Nema. Oh, my dear, Papa, and then my master Porsche wounded the man. Don't want them bad, but I said, I mean, you feel your soul, Stretchia. That's your running to one day or shine or suffer with the little soul. Not in Fiabi, not in Kai, so I think I can't get my no home panier, but the woman, let me not get Makuma Sawyer, then Saka. And the man tells you that. The certainty, if you say, the head and that I don't go for ye, papa, papa, said, you go for the father that chin, our dear moon. Why you are one for pa, number one. Why you be up, why you are to my thing, emphasis supply, and to my thing, according to the day, and remember, oh, Yasia, and man, the home. Remember the day, Baba was the car, Baba on in Sabia, or he did the bar, my bar. Now, what is this schedule? What can I do? About swallow bread, no about swallow this girl, mama, who she for ma, who sent to twa, a don't be kind. Remember the bay, a don't know my helpless, but my toothless dog is as our partner, Venom. No, yet to my thing, yo, yet to my thing, yo, woman. Because you didn't know what was in Kazan and India, Oboma, Oniaka, yet to my day. Be hard work, hard work. Okay, I can't remember, never down and brown bread. Consider all these things. Hwɛ wɔn nyinaa, fa wɔn nyinaa kɔ adwendwem. Ɛno akyi a, ɛna a wɔde a wɔde wɔn nyinaa kɔ adwendwem yi, ɔbaa no su a wɔde bɛwo ne mma, adwumadeɛ a ɛsɛ woyɛ, abusua bi a wɔde wɔn atom ɛnɛ. Ɛfiri saa bere yi ara, ɔsɔfoɔ mpanimfoɔ mmienu, baako bɛka vows, ɔsɔfoɔ Jay, ɔsɔfoɔ Junior bɛka vows, na ɔsɔfoɔ Flip, akwasi ɔbɔbu ne nsa bɛgu so yi, ɛfiri nnɛ. Prepare for the old age. Prepare for the old age. Moses can say we have known and we have come to was saying, the official na a woman fear your song. As a proswa, let the truth and your king. It is what you fear them for the say, okay, fear your king. Now, meanwhile, you never fear your king. Now, meanwhile, it's what you fear to her, I can say, and your song. What if you are doing? Did you free moon? It will be a car and it will be a Porsche. What did you free moon? And now, what are they doing? We know that them now we have come honeymoon here. Now we play free and now pay. Remember old age. Prepare for the old age. Me, Jimmy, so also for change. You want to pray. Like a car, I can't hold on to say. Moses, I can say, I brought one town now. Life and child, only a cross across here, only a share your pine, the certainty, the perfume, and a chunk of temp and temp and temp. A fear in chunk of that brown, I fear every chunk of kakran. Nay, I'm quana as what take kakran. None such I am ever a problem, kakran. None such I am a hood walk. Outdoor. Take this and buy any power of woman and by the four one free your noon, a BSA way at Massia. And for Tom, the same. Now, you need a piano as a son. You need a piano. You tell me, I can say for you. Now, you see, I can say that you can. You need so I have said every CBC. You tell me, I have said that too. The chance here is a hembre. When I'm praying, when I'm young, I try so da. I am not so, yet, sleeping. Let us sort it. Let's sort it. Let it edit it. Let it edit it. Let's sort it. In that, yet, can I say, do the right thing at the right time. Say the right thing at the right time. Kabra is all cast, besides, a comayade or how brave it will be a sin. Because, man, no son of a man, Michael, we will be the petit true young man. A man is a shut down, a bread down, a seven year long same. Check it out, the year, who have bread over the animal, who can eat, and son of a few. Do the right thing at the right time. Say the right words. At the right time, come on, BFP. BFP. B. Read your Bible. Every day. And then Sabbath soon. And if you have a Sabbath school, you can see the woman. 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 You now I didn't suffer. Number two, fellowship. I don't go far. ayɔnkofa bible se ma mo nya mo ho nhyɛmudeɛ mu deɛ a ɛberɛ a wɔ mu sɛ pɛ no abrɛ no nhyɛmudeɛ yɛ mo yɛ ho nhyɛmudeɛ wɔ asɔre megye sɛ woyɛse ne bɛ no woyɛ kwa no yɛ dumtoni mɛnyae awadeɛ de nsi kwan bra asɔre berɛ no bra no bra no sɛdeɛ wɔyɛ ne daa sɛkɛtary ɛne yɛnnua baa pɔkyia laso a prayers ma mo nya mpaabɔ da tɛsorekafo mu adi ka gye nom gyegye mu do nson tɛsorekafo mu adi ka gye nom tijemu dunso awie no one more time odo wo abuduche ne ya biye oh onyiri wo honti enkwa na senti efie na bia so ne bia wo kinti ono do mo ho ho ma mo cheche mo ho ho na mo nye de ma efata na mo nye de efata na mo hwe de enche kwa ma mo bu ha mo abufu de ma mo bu fu de ba wo fu de akma de koni na bu fu ɛyɛ papa ɛyɛ bad friend munya bufuo firi mu hyɛ so na bɛtumi aboa mo ɛnyɛ ne wo deɛ ɛmfata ɔdɔ rehwɛ deɛ ɛyɛ ɔno nko ara ne de ne mo ha no ɛfa wɔne nhyɛ ne yɛm lasia woyɛ ne wei 3 days ago woyɛ ne wei no there's no need to count sɛ wobɛkeka deɛ no yifiri mu na tugu na ne nye deɛ ɛnkyerɛ ho na ɛne nokorɛ ɛne nye ɛtiade nyinaa na ɛtiade nyinaa ni nyade nyinaa mu anika so nyankopɔn hyira awadeɛ wɔ so ɛma awadeɛ wɔ mfiri adom mu nkɔ adom mu awadeɛ wɔ nyina the test of time awadeɛ wɔ ɛnyɛ special awadeɛ wɔbɛka awadeɛ a ɛwɔ wiase nyinaa ho sɛ wɔhaw biara wɔfra wɔfa awadeɛ mu dane mframa a yɛho a ma awadeɛ nyina yɛho a ma awadeɛ nyina ɛde pa wɔ awadeɛ mu ɛbaa sika nyamefa mu awadeɛ so nyamefa mu awadeɛ so wɔ yesu kristo din mu amen.
Sɔfo yɛda wase ame nhyira wo wɔ sɛ wɔma ho kwan ne awurade afa wo so kakasa akyerɛ yɛ
ɛnɛ ɛyɛ yɛnnua baa pɔse a ɛne nnua bɛma yawo aka ɛnɛ yɛ ɔmo da na ɔmo nsoso ɛyɛ church kɔ a ɔmo yɛ kwaafoɔ yɛasɔre mu aha ɔmo yɛ kwaafoɔ ɛne nti no ɔwɔ special request a ɛsɛ sɛ yɛnnua kwaafoɔ ɛto ɛne ma no ɛne nti ansana ɔsɔfoɔ kyɛnbafoɔ ɛbɛhyia awareɛ no so no ɛbɛtie nnua mu a ɛdi hɔ no afi yɛnnua mu church kɔ a ɛhɔ no ɛnɛ ɛyɛ. Yɛnnua yɛ ɔda ɛne nti wɔn ho kwan sɛ obisa nti obisa woyɛ special request a mede sɛ fri yɛnnua
Angel, my
boy. What do I do to follow you?
And Jamaica.
Thank you. Jasifo Akwa, Daniel J. Balfour Jr. My name is Sofpani Kofi Ademan Badu.
I'm
Sofpani Philip Kwasi Okoku. Your pain is kind of sad. More bone, Aye Okunu, Ne Ojere, Munamie Ja, Nyami Oba, Nyami Omokonkro Dino. Amen. I was a four year old pilot. Jesus Christ to demon. On one from the inner shadow. na wo tene mu kire mu wo nsa ye nyina nso wo bra wo sa wo ni nso wo nyame agya nyame opa nyame wo kokoro di mu ti amen.
Thank you. before se anyum tukuo no beba beto nyuma maye no se nem di ka kan ye no aware 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 sika
o fifi a wo ba no e se wa dinu mu se wo di bibi e be bua aware fo yi na om di
asa mo to presentation ya ya ho di won kakra mama ba to tra se
e be jina ha ayi from ma mi ti ni jina ha ye ne no won kan takuno estate asafo no ka kire se ne baba ye ya yesu wa ne si o ye se se ba ni be pin ayi fo e ti e jina ha ayi ta ye se bu amu ani e no ne ye di pin ayi nu ya ba anti grace abeyi ne ba ayi fo e ne wi na ayi fo kuro ni ayi fo yire so ye ma mu aware so
Before I say, anum tukuo no beba beto nyuma maye no. Se nem di ka kan ye no. Aware aware aware. Sika eto so ka ho. Se ne je bi akọ ho abọ ebe kọ so. Anu ti. O fifi a wo ba no. E se wa dinu mu se wo di bibi ebe kwa aware fo yi. Na om di a she omaware akọn tu ase. The soul said, "Nya fe na eba beto nyum ama fifire abesan e bia." Sa wo wa hano na wo nya nye wo emblem fo a, mesre wa protocol fo no we. Wo she se no mesre mu fa emblem no fa mu e ma ye na obi bia wa nyi ni de bia no. Je o je a mesre wo tro wo number wo akire isan se aware fo no. O mu she de mu nyina no mo mo fre. And that's it. Now, my own kind will no more throw no more now. I say, Nigina, Vegina, every power, but through within any number, I go actually. Timmy Sell, Monsa, Sanka, be out. Making sure, sir, Monsa, be coming. The son said, and what now, the Baba, why can't sell Baba head? I guess I have. All right, and see, appeal now, I may, and Miss Ramon. So we were hanging. Now we are trying to solve Kubi. Our person for the check. Our phone now. Obey to be the bar. I'm not to be. The whole person about to use us. Or more give table. No more actually on. More the car. Or more budget. No more so so. Our recording. Come on, come on. Send it. Our phone will be who. No more afro. Otherwise.
I don't know we are tons of testimonies. Testimonies, Mumra ni Muhammad. Ebra, wa ode a change so ku ya best silver correction ba ye dikai enti. Wa wa change so. Thank you.
I'm saying for whom I see just for you, yeah, I'm on fire. The time, Edema, Bema Yawaka, Sibu Tishia, and also Edema, Nebra Eki, Nebra Diyadma, Mutufia, if it's all on fire, it's been not from the sea. Eti, Yao, what's sorry now?
Nice one.
I attended the moment of our genesis, maybe a body animal, preventive senior Yawaka. Aka Michael, Yawaka Michael. Oba and then Wabena Angel, and the Atraso. Then the same profound on the man of his own for the young of our virtue. Yawaka said you would see him. On my man, or we don't know your friend and his Tinachiba for, or Papa and Chiba for. Yawaka, the crumb pan and such a massy. Yan profiting any stable city, Babu Pep, Yawagan Hano. Yawaka, as a free Mutumatia would see, or as a free church of four. I secretary Baku Pen Eko School at University. Yeah, we first graduates. Until what's that? Post is here. Near or baby, our year Juma, or a sales manager, our baron healthcare. My name is Kami, and my Yawaka. Yawaka, Mikey, or go for Baku Pen. Nebra, Portia, Juma, Bunsuso. Pamucho a sales executive, the actual cartons are wrong. Then you have a portion of Mabus, a crew, and can tell everybody, give the crew name of free. TMD Kaka said, who shan't man air possible? Aha, well, we will be at Timabus be free. We'll free one way as anti-bullery, and we'll free give the crew. Oh, I mean, it indeed. Yet, Chan, the papa, the ampon, some part. This year, or yet, tomorrow, Confanochi, or yet, there's any ever Confanochi teaching hospital, and near hospital, and we move a juma, or a public health nurse, or corner, or go school, no so of formula nursing training. And often, must have you, or also teach my delivery. You went there, or you acquired me, quite for church or for, and our year, young ladies and so, and penny for no APR. My young army barco, and shall we see your trust?
I have also known Madame Mosu, yes, sir, but then enough before, almost all my dear, my dear, my dear,
Now, I tell you, Grammy,
yet the man boys are sent to the same. Heavier than where I am, and that's why I am a man. I'm so a shattered man. 19 hours on the field. Heavier, the meetings in one will come on. And put the one outside before every year. Maybe I'll watch him, Mama, and then I'll go. We're not ashamed, running, say, and now she has to run, run one day, and then my boys here. So, what do you do? What do you fry? And then you do it. Like, when the air is shedding, and my mom is running, say, I'm ready, baby, I'm here, mom, and then you say, and you know, and you're my extra boys here, and then we're talking very, very strongly. When you're my extra boys, we used to be, amen.
Are you from Bani? Are you from Bema? Everybody be checking the channel.
Yeah, my way.